SPM Buzz.
Thank you so much.
Kuna jam yani kuna sherehe yani Nairobi yote ndio kuja Naivasha.
Sawa sawa.
Yani